Ishara sarda wai majanu ganiya wai Ishara sarda wai majanu ganiya wai Khudayo kudrani mausho ganiya wai Khudayo kudrani mausho ganiya wai Yeah.